So hello, I'm Matthieu Bordenave. I come from Germany, I'm French, and I discovered today this new Marmaduke Tenor saxophone, and it's really, really, really great. Deep and dark sound, and I will play with it my Marmaduke 7-star hard rubber medium large chamber and a Marmaduke Ligature.
Da 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 da